UZozo noLolo baya elwandle. Umbali Heather Bailey iguqulele kwisiXhosa Nomsa Shosha. Umzobi Shona Bredenbach. UZozo noLolo babona abantwana elwandle. Babona abantwana abathathu elwandle. Abantwana badlala ngamabhakethi nemihlakulo. Abantwana bokha inqaba yesanti. Kukho ibhakethi elibomvu, elilihlaza nelimabalabala. Izani kudlala nathi, batsho abantwana. UZozo noLolo bonwabile nabantwana. Badada nabantwana elwandle. Kufike ixesha lokuya ekhaya ebantwaneni. Abantwana bathatha amabhakethi nemihlakulo yabo bayagoduka.